Inkosi uzundiphe amandla ndimenze ndikonge akufunayo mama ndiyacela Nkosi uzundiphe amandla undithwele kumkani kazi undithwele bunzimeni undithwele kumkani kazi undithwele bunzimeni undithwele wena undithwele bunzimeni undithwele baby, I'm gonna find you, my mom. Dear,